Angalieni vizuri wazazi mkiwapigia makofi tafadhali. Wanafunzi pigieni wazazi.